sana, acha nimpie mke wako. Asante sana kwa kamili. Yes.
Hii ni ticket eh?
Asante kwa visa.
Thank you.
Haya, copy.
Yo.